Pulam,
Enyi mere nyi.
Enyi mere nyi, ibia kweto mono.
Enyi mere nyi.
Ihuru oto mebu mebu.
Enyi mere nyi.
Okwa gi huru oto mebu mebu.
Enyi mere nyi.
Anta bute enyi mere nyi ya.
Enyi mere nyi.
Enyi mere nyi ya.
Enyi mere nyi.
Okwa mazu kweru male, ibia kweto mono.
Enyi mere nyi. It is my pleasure today to hand over power from the military government to the civilian government. Well, your representative here, your leader, will tell you more about that.
The man when he the madam.
Umu Nigeria unukwe ni ye dimma dimma.
Anyi kwere kwe.
Unukwe ni ye dimma dimma.
Anyi kwere kwe.
Unukwe na ke dinjo dinjo.
Anyi kwere kwe.
Unukwe na ke dinjo no dinjo.
Anyi kwere kwe.
Buru ni kwere kwe weli ere makenu.
Anyi kwere kwe.
Buru ni kwe.
Ogalo nebube, ogakara